mukunzi wanje shira mu mutima wawe mwere ikimenyetso kidasibangana mwenye icyapa giteye mu ruhanga rwawe urukundo nkunda rufite amaboko umutima mukunda ukagundira uguhimana nk'umuriro w'uhoraho nyemere rusigasire impeta buri munsi mu buryo bwose aho uri hose uzaburi kumwe nanjye
Oh,